master.
Wapo bwana.
Mambo fresh.
Safi sana.
Nilikuwa najisomea somea hapo nasikia ngo 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 kelele bana. Vipi unatengeza nini?
Mimi natengeza banda hapa.
Hili banda unataka kufuga kuku ama bata?
Hili banda nataka kufuga ndevu mimi.